uyazi na ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba neke nomshana wami. My mshana Mondo.
Shalom ntate, shalom babukeli and balaleli bethu abahle.
We need to respect one another. Zingaki izinto uPaul asiluleke ngazo concerning imshado?
Ziningi kakhulu.
Ngicela ukubuza ke, wayishadile?
No.
Oh, umlalelelane kuPaul ngoba wayeyimpohla wayengashadile. That's a thing abantu abangayi-understand. Ingqondo yomuntu ithanda ukukholwa lento ethanda ukuyikholwa nokwamukela lento ethanda ukuyamukela ngalesikhathi. I-reject izinto ezibalulekile ekufanele ngabe iyakwazi ukuthi is to be narrow-minded. Unganikeza umuntu ukuthi akhulume lokho afuna ukukhuluma, then bese uyakurejecta usukuzwile. You understand?
Uthola ukuthi bekukhulunywa omunye umuntu buzokuthatha 100%, but ikhulunywe ilo muntu ombeke lapha phansi besingakwazi ukuthi ikusize.
At this moment we need people abazo decide, abazocabanga ukuthi what should we do right now. Khona into engeke ngayikhuluma esontweni, ngikhuluma ngokuthi ke ngisazohlanganisa abazali, ngisazohlanganisa abantu asebekhulile abanabantwana. Ngithi mina, you see, imisebenzi ayikho this time. Iy'ngane izalele emakhaya, njengoba izalele emakhaya kufanele ukuthi ke zigane, kufanele zibe nemizi yawo. Njengoba ikhulule uthole ukuthi ingane isina 5 ekhaya, ayikakahlanganiswe ngisho 30 years. We understand, so we need to grow engqondweni. Like for example, even namanje makuthiwa nangumuntu uyasebenza ke uyi-security laphana, hayi ngoba ngibukela phansi ama-security, noma umabhalane endaweni ethize, noma mhlawumbe uyipheka noma uyiklina, uyathanda ukushada, angakwazi ukunakekela umzeni wakhe. Khona imali ayitholayo every month ayitholayo, kodwa manje uma icabanga indaba zokushada, ucabanga ilobolo, ucabanga ukuvela, ucabanga umembeso, ucabanga umbondo, ucabanga zonke lezo zinto lezo-ke ekufanele ukuthi zenzeke, amesana abone ukuthi yabona le mali le kuyofanele ngisebenze another 10 years, ngizobe sengigugile lapho. Ongcono amisane ngikhulule ingane. We need to apply ingqondo zethu ukuthi ke what should we do at this moment. Isikhathi esinjengalesi, lo muntu angakwazi ukuphila nendodakazi yakho, lo muntu angakwazi ukuthi abhekelele nengane yakhe, umzukulu wakho. At the end of the day, just need your support. Nganga-challenge omunye ngelinye ilanga, ngasethi njengoba wenza ubugebengu, are you going to be isigebengu for life, noma ungene ebugebengwini ngoba ufuna imali yokuthi uyofunda, noma ungene ebugebengwini ngoba ufuna imali yokondla, noma ungene ebugebengwini ngoba ufuna imali yokuthi wakhe umuzi wakini. Mase uqedile, mase uyi-achievile leyo nto-ke, unayi-plan emva kwalokho, ungeneleni ebugebengwini. Uthole ukuthi omunye ungene ebugebengwini ngoba abangani bakhe bayigebengu, then bayisengena phakathi. To me now, at the end of the day, your life will be destroyed because you have no vision, you have no goal. We need wise people, we need people of intellect. Intellectual. You need the wisdom of God, even put some reasoning, anything that you are. They need to have some balance ngoba okunye akusebenzi. If ushade nami kufanele ku-understand ukuthi ngiyasebenza la ngisebenza khona. La sihlangane khona mhlawumbe uthole ukuthi sihlangane emshadweni noma sihlangane kwi-conference, kodwa mina ngiyasebenza, and mase ngisebenza and ngibuya nge-weekend, ngibuya Friday. Kufanele ukhalkhulate ziqala ukuthi is this relationship going to be relevant, izosebenza, izoba relevant yini kumina. Because sometimes there will be some compromises okuzofanele ukuthi enzeke phakathi kwethu. So ma ufuna i-attention, mesana ungangeni nokungena nje. Ma umuntu ofuna i-attention, ufuna i-companionship engathi ayikho la, kuyasetshenzwa kuthi.
Kubalulekile nangendlela oyihandlisha ngayo, that also gives you i-value empilweni yakho. Into esuke siyidinga, a companion, a friendship, ukusebenzisana, a communication, of which I'm not sure udala kwakwenze kanjani, or kwabanye ubaba kuphela owayeninzi, uma esekhulumile ubaba then umama kanaseyi. So mengenaseyi umama, vele umama will always be humble, ubaba will always be on top. Even nasemshadweni, it's best to understand your character first, and then you will know ukuthi ubani umuntu o-compatible to you.
Yeah, ukuthi abantu abaningi uthi engena kwi-relationship acabanga ukuthi relationship is all about sex, it's all about money, it's all about appearance, but it's more deeper than Leon Dolivey Kabangai empilweni. Please just grow up, know the person. Yazi abantu interested kubona, yazi abantu aba attracted.